se dumele gore mo nomo tsa ba.
Ma kopo ka me down to ke go
nka seke.
Motho tshentshitse man.
Mosa can take us anymore.
Rhythm City tonight at 6:30 only on E.